Now, the number of people wanting to learn Maori has skyrocketed from Cape to the Bluff. People are queuing up for Te Reo Maori classes.
Amongst them, an Iraqi immigrant and her family who are immersing themselves in Te Reo as a way to feel more at home here. Tamati Rimene-Sproat went to meet Mariam Arif and her whānau.
I te timata, enei, etahi kupu hou, I roto I tōku kōrero.
He kō tuku rere ngā tahi, he momo.
No reira, e tūmanako ana ahau ki te haere ki te koronaihana ia tau.
E tuku ana I tōna reo Māori, kia rere.
E noho ana tātou I runga I tēnei whenua. No reira, he kawenga tā tātou ki te reo o tēnei whenua.
Kua rua te kau tau ia e noho ana ki tēnei whenua, heo e kua rua tau noiho e ako ana I te reo.
I te timatanga kaore au I tino pai ki te kōrero, engari kaore au I mutu, kaore au I whakamā, kaore au I māngere hoki, e nāene he pai ake ahau.
Ko ia hoki tērā e upoko pakaru ana kia kaua te reo, e tā matemate haere.
Mehemia, ka kite au I tōku reo e mauiwi ana, ka whakarau ora ahau.
E toru ona reo kōrero ko te reo Pākehā, te reo Arapi me te reo Māori. Āha kua kei te rongo tonu I te ā mai mai me te ā wangawanga. Kua whai hoa kōrero mōna.
Ko Arafa te maunga, ko Rafi den te awa, ko Airak te waka, ko El Saudi te iwi, ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam te tangata, ko Farooq toku ingoa.
E whai ana tana tama, o tira tōna whānau whānui, I ana tapu ai.
With my children, I mainly command them in te reo. And I was like, e noho, e tu, kia te re, those kind of stuff. And they know exactly what te reo should sound like. Even if they're not fluent, they understand what I say and they know how it's supposed to sound like. And with time and with effort, I think they will end up just like me as well as this year. Haere tonu ki te ako.
Great stuff, Mariam.
Very cool. Awesome. Beautiful kids.